sithathe ku internet ngoba manje sekunzima ukuthengisa ama CD ethu ngoba into eyiningi zamanje ayisafuna ukudlala ama CD naqale kwa futhi nazo kwakukhona ama cassette aphela ama cassette kwangena ama CD seyaphela ke manje ama CD kuzongena ukuthi nithenge umculo wethu online ngiyacela bafuthi ukuthi nenze kanjalo nifundise nje bafuthi nami ngizozama ukuthi engisondelene nabo ngibatshele ukuthi uthengwa kanjani umculo wethu.